mu myaka hafi 30 ishize nibajije aho isiri ubu ndongeye ndabaza nti wasiwe uri he wowe isi wararebereye mu gihe ibi bibera mu gihugu cyanjye none ingaruka yabaye umubabaro wa benshi